but to Kuma Lumdua, Umbulazum's Ligas, the Mashabane, when no one who moved from Yang and Gendaba, Utunda, the
day when this is the moon. Umdala kunami eminyaka mhlawumbe u3 noma u4 uwethu ngebuthu ke ngiyakwazi mina insizwe enhliziyo enhle enomoya omuhle ebasukumela abantu ugijima nebatha lakho yalazi kuno nonyawo lolo lakho lakwa right nebatha loluqondene lokho left iqondene bawuhamba uyibatha lakho lika right lewa right acala bembuka abantu maye okay bese kuthiwa ke walker kanjani kunoyibatha ngala yabo ugame ayithanda into isukumela angayizenyeze ngaya gijima uzosita makufanele akhokhe akhokhe makufanele enze into akenzethu yabona kodwa uyayifuna uyibonga naye sakazomsizwa njengoba angafuna ukubonga amayizinto enhle ayikho njalo ngale mntu okay kusuke uyiyona ukuthi nawe iy'bongo zakho uyifuna ukuyi-claim la ugiye khona owosha umthuli kodwa musoba isiphukuphuku musake ukwenza ukuthi singabazi ukuthi kanti awuganiwe nje yingoba ngempela 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 umuntu ongenayo umgogodla ibona umgogodla iba indoda xa ukufundisaka can I take you through ke iba indoda indoda ayiyenze into yezayo ke mina angaze ngibe nenhloso yokucinisela nempucuzeko angabe ngibe nenhloso yokuthi mina impucuze ngenzeki kodwa abasiconcerned about ukuthi umuntu ekhala kabe khona umuntu andena kabe khona umroza fakude abe khona isiqhupha mlando imfana webhova abe khona namanye ama-artist abalulekile ukuthi mawabe khona hhayi wonke kodwa abalulekile ayaziwa kodwa-ke wena-ke awukwazi ukuthi wena uzoyishintsha leyo nto leyo uma umfonela wena uconsent ukuthi hayi bo akahambi kahle la nala 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 mfowethu asihlale phansi sixoxe wafika ahlale phansi nami waxoxa nami ngakuzwa ngikulalela ngoba nakazi nguzile uyisithuthu nje uyisiphuphu nje bengikwazi ukukulalela nobudomi bakho nobuthutha bakho ne-attitude yakho nobudiva bakho bokuthi wena uyaduba uma ufuna ukuduba uyaduba nje uxhukule nje mase kufanele kujatshulwe qhambe wena siqhume isishampeyini safanele siyiphuze sonke siyaku-understanda yonke loo stupid mentality yakho siyayi-understanda ngoba umfowethu sikhule nawe ingqondo yethu yayazi ukhuluma usezona yo aso good ngakho-ke wena-ke ukwazi ukuba ubest kuma-pavement kube ubest ekutheni u-organize ama-event are mostly sponsored by private sector more than the public sector kodwa bena wena besuzoba ufuna ukuba umastermind wayo yonke into never allow us I'm the master here imini master ke I'm in charge here to the Bingo Nation I am in charge you are nothing therefore you must submit to me ngoba nama ngazi ukuthi usokuguduze umgudu qhamuka no curry powder tuwa hayi u-curry powder ufuna uba ingxenye yale nto lena iraja imbayela ingxenye yale nto noma yini aromatic izoxhasa la angisuke ngazi uzosuke uthinte bathinte bathinte aphi lapho uqhamuka nama aromatic aromatic sazi ukuyivuvuzela thina uma ngabe sithosa noma eqandeni noma senzayo asiyazi ukuthi khona nayike ixhase izinto zenzeka kodwa uniyakwazi ukwenza lokho as stupid as you are you must listen to me and I will listen to you when you go this way so-ke manje bekuwrong ukuthi mina kufike mina ngihloniphe ngivumelane nawe ngento ngifike ngihloniphe ngikhulume nawe ngasese bese usho ukuthi cha ucela ukuthi sihlanganisa ucela ukuthi kanje kanje ngikhuluma ngocingo nawe ngase ungibize ungibizele e-ofisini lakho uyangibiza ngiyafika ifika nje ngihlala phansi uyangilandisa mfowethu ubudoda buyikuthi buwukuthi 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 kubalulekile ukuthi lento esiyilungise esephambili nawe ubunuka uyanuka nawe ngoba uzwele nomthandeni umthandeni wavinjwa wuwe ukuthi angabi khona kwingoma kazwelonke ngoba usebenzisa yini na i-ego engenasidima kodwa kufanele wena i-artist uyibize uma idizeve ukuba khona ungasebenzisa ukuthitheni kwena urong upholoko ziyakhala-ke manje uyayifuna le nto uyafuna ukuba khona la ukuphithizela kanye nathi uphithizelaka kanye nathi ziyakhala choose pavement or phithizeleni pavement or phithizeleni ulungisa upavement wami uvala amapotholes lakho ndwedwe la kwehla wenye uthole amasente njengoba kuthiwa nekeshezane nekeshezane Okay. Kubekho ukuthubela amaoletha umcineka wena umfakele upetrol ukuthi awukhalazi bhotle ucuzele kodwa don't awukwazi ukuzoba umaster la Mawufuna la uzothola isiphaqo sakho lana. Ngeke ukhethe umuntu osikanwa isiphaqo sakho sekhona. Kodwa into engezenzeka lena. Ushano yimina ngama follow. Urong kakhulu ngalokho futhi ubakubona ukudodo ukuthi mina into eyigulundu nawe. Ngiyafika mina uhloniphe ngikhulume nawe. Emva kwalokho awuphelanga 10 minutes ngihleli nawe endlini. Eofficeini lakho. Ngoba wena uthi uzokhuluma ukuthi ayilungise lento ebhucuzela. Urong lo. I can't go into details. Emva kwalokho wena usukaphi na? Ngiyabona mina uyasukuma ngqonqoza umuntu emnyama. Mempu. Khamuka inkuvu yale sisihluthu lesi ekuthiwa umcenela. Ngenze njani lapho babona your weakness? Bathi mina no. Akwazi ukwenzeka nje. Wapholoba akwazi ukuthi mina lo muntu ngimrikholile kwesibili futhi akwazi ukubona ukungihlonipha lokho ukuthi wena ubiza umuntu mina ngingazi. And I'm unaware ukuthi ubiza umuntu kanje. Naze nangiphoqa ukuthi okulungile kuncoma kunjalo ke akushuthe noma isithombeka bathi mina no. Athi mina bafowethu angixabeni nawe umcenela uyakwazi lokho, kanti angixabeni nawe uMapholoba, mfowethu ngiyakuhlonipha umlando wakho nenhliziyo yakho, Nkosi yami awushembe. Bese kuba uba kwakho nje, yabo. Konke lokho ngikuhlonipha. Kodwa angikwazi ukuthi siyakhuluma lolu daba manje. Uthi wena amama angitshena iSouth Africa ukuthi mina ngathi ngabe sihlangana ngathi ngizoxolisa ukuthi unesihluthu esibomvu loyo. Hamba uzoom in zimi awuleza sihluthu lesi. Usibona sinjani? Sibomvu vele. Yabo. Phela makuliwa lapha. Two embese bese emvelo kwalokho bese kuzothi ka wena phezulu uzongena udabeni lana nalento yokuthi uhambo yola nama CCTV cameras.